Ngabe litshone njani umthwakazi omuhle. Ngiyakholwa sonke sikahle kuzo zonke indawo esikuzo. Ngithanda ukubonga lonke elizathi lisijoyine namhlanje, elizathi lixhumane lathi namhlanje. Leli libandla leMthwakazi Democratic Alliance elithungamelwa nguPresident uHloniphani Ncube. Libandla lakoMthwakazi eliyi-political party, kumbe ngingathi ngesintu lezombangazwe. So silibandla lakoMthwakazi. Lamhlanje ngifuna ukuthi ke ngichaze kabanzi ukuthi iMthwakazi Democratic Alliance kulibandla elimelelene. Ngiyabonga ngaleli thuba engilinikiweyo. Okokuqala, also ngingangeni kundikimba yendaba, ngithanda ukuchaza ke bantu bakithi ukuthi kasibhalisenini sivote kuzo zonke indawo esikuzo. Ungabe useMatabeleland South, ungabe useMatabeleland North, ungabe useMeeklands, ungabe koBulawayo. Siyagqugquzela mthwakazi omuhle, siyagqugquzela sizwe esihle ukuthi kasibhalisenini sonke siyovota. Ukuvota kulilungelo lakho, akekho umuntu ozokwethusela ukuthi ungavoti. Uyavota kulilungelo lakho ukuthi ukhethe abakhokheli obafunayo. Thina-ke njengebandla leMthwakazi Democratic Alliance, loba silibandla elifuna ukulwela inkululeko yabantu, siyaqakathekisa esikubiza ngesilungu sithi yidemokhrasi. Ubukhokheli obukhethwa ngabantu ngamafitshane, ubukhokheli obenza intando yomuntu wonke. Yikho-ke sizibiza ngokuthi siyiMthwakazi Democratic Alliance. Sizibiza ngokuthi siyi-alliance, hatshi ngokuthi sifuna ukubambana lokunye okuzinhlanganiso okunengi, okunye okungokwabanikazi. Othi khona khona ungababonisa labo banikazi, awu sudale omunye umsindo, sudale ezinye izitha. Thina sifuna ukudala ibandla labantu, abantu abazovunyelwa ukuthi bakhulume loba yini abayifisayo, njalo batsho ukuthi bafuna ukukhokhelwa kanjani njengesizwe. Yiyo ke le Mthwakazi Democratic Alliance, yilo ibandla esikhuluma ngalo, okulibandla lakoMthwakazi embonakani. Yilo ibandla elizimiseleyo, yilo ibandla elihlelekileyo, yilo ibandla elizoletha intuthuko kanye lenkululeko kusizwe sakithi. Ke iMthwakazi Democratic Alliance kayingabazi ngokuthi inkululeko kuyini, libandla elingangabaziyo ngokuthi ukusebenzela abantu kutshona. So ngamafitshane ke ngikhuthazile ukuthi bakithi kasibhalise nini ukuvota kumthwakazi. Sokule bandla elizimiseleyo, hatshi amahlaya ebekade sihleli siwabona, hatshi abantu abangelambono akade sihleli sibabona, kodwa manje sokule bandla labantu elilombono. Ibandla labantu elizimiseleyo ukukhulula isizwe, njalo limele isizwe ngokwenene, hatshi ibandla elifuna ukuthi khona khona likapule imali zabantu, hatshi ibandla elifuna ukuthi khona khona lenza abantu angathi kabacabangi. Ibandla elizaletha abantu abathuka abantu, abantu abangahloniphi bantu, abantu abangelabuntu. Thina njengomthwakazi siyisizwe esilobuntu, siyisizwe esakhela phezu kobuntu. Insika yethu yibuntu. Hatshi lokhu amahlaya esikubonayo. Ngikholwa abanengi sizovumelana ukuthi akade kusenzakala komthwakazi kungamahlaya. Ngakho njengabantu bakamthwakazi kumele sisukumele phezulu, sibone ukuthi siyabhalisa bakithi ukuvota. Kufika u-2023 selikhona ibandla lakomthwakazi, selikhona ibandla lakithi elimele thina, ibandla lentando yomuntu wonke. Tshela umakhelwane, utshele wonke umuntu ukuthi komthwakazi sokule bandla. Hayi, akuseyisikhathi sama-pressure groups, akuseyisikhathi sabantu abadlalayo, sokuyisikhathi ke sebandla. Ibandla elizimisele ukuthi likhulule umthwakazi, ibandla elilabakhokheli abaqotho, abakhokheli abalalelayo, abakhokheli abazehlisileyo, njalo abakhokheli abalobuntu. njalo abakhokheli imisebenzi yabo ekhanya mgceke, hathi abakhokheli abenza izinto ngudlu, hathi abakhokheli abangosomathuba. Kodwa leli libandla likaZulu, leli libandla labantu bakomthwakazi. Ngikhuluma nje next year kuwona lo mnyaka esiwuvulayo ngo-October, leli bandla lizonikeza abantu ukuthi ithuba lokuthi bakhethe abakhokheli balo, ngoba phela it's a democratic party, asilo bandla lomuntu. Yes, kulezitha zethu ezifuna ukuportraya kanti libandla lomuntu, kambe kulibandla lomuntu ngingenelisa na ukwenza zonke lezi zinto na? Ngakho mthwakazi omuhle, nanti ibandla lenu, nanku umthwakazi, kasiphakameleni phezulu, kasivungameni, sisizwe esihlelekileyo, sisizwe esilobuntu ukuthi singabambana kunengi esingakwenza abantu bakithi. Sisizwe esihleleke kakhulu, esihloniphekayo. Siyahlonitshwa umhlaba wonke, kanye lembali yethu iyahlonitshwa. Yikho lo mbuso okhona owaseZimbabwe ufisa ukuyifihla, ngoba bayasazi ukuthi thina singabambana sizimisele kangakanani njengesizwe. Ngakho nanti ibandla lenu. Ngiyakhuthaza bakithi, kasibhaliseni, kasibhaliseni ngobuningi, sibone ukuthi ebantwini emathebheleleni yonke ngabantu bakithi abazophatha. Phela sizonikeza abantu amandla, libandla leli elizobe lithungamelwa ngabantu. Abantu bengathi kasambe kanje indlela esizoyihamba. Ngakho ngamafitshane, simelele intuthuko, sibuye njalo simelele ukuthi khona sikhulule ilizwe. Yilo leli bandla eliqotho elizokhulula ilizwe, hhayi amahlaya esiwabonayo abantu abahlala bekhuluma nge-freedom. Ngaze ukhulume ngokuthi i-freedom kuyini, abayazi. Ungababuzisisa kahle ukuthi ukukhululeka kade kuyini lokho elithi lifuna ukusikhulula kikho, lina lingabantu nje abangakhululekanga. So mthwakazi omuhle, mfuna ukuletha esikuthembisa abantu bakithi, ikakhulu sibheke lawa ama-elections kanye nekusasa, ngoba leli bandla kalibhekanga namuhla, leli bandla libheke kusasa. Leli bandla kayisilo likahloniphane, leli bandla ngelikaZulu. Leli bandla not at any time will belong to an individual, but this political organization will be owned by the masses of Mthwakazi. Abantu bakomthwakazi bazoba ngabanikazi baleli bandla. Kudala besingabaza, kodwa ke abahamba nathi bayabona ukuthi hayi, leli libandla elikhuluma libuye lenze. Silibandla that walks the talk. So mthwakazi omuhle, into yokuqala emqoka esifisa ukuyenza njengemthwakazi Democratic Alliance yikukhulula njalo sibambanise isizwe sakithi. Isizwe sakithi sihlakazekile. Sihlakazekiswa kuyini? Sihlakazekiswa ngosomathuba, abantu ababona ngathi abantu bakithi kabacabangi. Isizwe sakithi kasikho united, and ngithanda ukulazisa lokho. Ukubambana kwesizwe kasikhulumi ngokubambana kwabantu abavele behlulekile ngaphambilini, labo phela abalama-parties abasemgodleni, kodwa sikhuluma ngokuthi umthwakazi wonke abone ukuthi leli bandla ngelami. Leli bandla, leli bandla limele mina, alilandele kuvela enhlizweni yakhe, hayi khona ukuthi omunye umuntu umphoqelele ukuthi alilandele. So leli libandla elithwele inkululeko, libandla elilabalandeli abakhululekileyo. That is why awusokubone umuntu wemthwakazi Democratic Alliance ohambe hulula inhlamba, awusokubone umuntu wemthwakazi Democratic Alliance ohambe thuka amanye amabandla, awusoke ubone umuntu wemthwakazi Democratic Alliance ofuna ukufosa abantu ukuthi benzeni. Ha-a, we are a disciplined political party, and kake ngichaze lokho ukuthi silibandla elikhula ngendlela engaphezulu ongakaze uyibone. Ibandla lethu liyala lilokhe lindlondlobala. Hawu, lokhe lihlangana nje lezilingo, kodwa liyala lisiya phambili. Njalo abantu bakithi bayala belithanda, ngoba bayabona ukuthi leli libandla elimele abantu, bayabona ukuthi leli libandla eliqotho, njalo leli libandla elilekusasa. Why bantu bakithi singena kuma elections sifuna indawo zakithi ziphathwe yithi lingayengwa kuthiwe lingabhalisi ukuvota ngoba kuzongena bona laba baliyengayo bazongenisa abantu abangayisibo bakomthwakazi babe ngokhansila okhansila balamandla amakhulukazi kuzabelo esihlala kizo yibo ababona ukuthi amanzi esiwatholayo ahlanzekile yibo ababona ukuthi ezibhedlela kule mithi njalo izibhedlela zethu zikahle bakhe lezibhedlela le migwaqo balamandla kanye yonke impilo ama-ambulance asezandleni zabo so yikho kuqakathekile ukuthi imthwakazi Democratic Alliance nayo kayingene iphathe kuzabelo zakomthwakazi that is Midlands that is Matabele North Matabele South lakobulawayo yizo indawo zakithi lezo ngimangele nje abanye ngibabuka bezama ukusicikela phansi bethi lidwebe imephu engayisiyo hayi imephu liyana ihighlighter iMatabele North iMatabele South ibulawayo kanye neMidlands lezo ke yizo indawo zakomthwakazi yes kwakulezinye izicaphucaphu ezikhona sizokulungisa but lezi yindawo okugcwele khona abantu bakithi ngakho bantu bakithi leli bandla lilande ukuzolikhulula leli bandla liblande ukuzobambanisa abantu bakithi abantu bamelele into ehlelekileyo ayisikho ukuthi abantu abasupport umthwakazi kulalo mbono ukuthi hayi abantu bakithi kabasisekeli abakusekeli ngoba bayabona ukuthi awungeke ubase lapho abafuna khona phela abantu bakithi asobantu abangovuma zonke abantu bakithi yonke into bayayibhekisisa bayicubungulisise asobantu abaphomba ukuba ngothathekile nje ha-a thina komthwakazi sikoba othathekile thina komthwakazi siyamamela sizwisise ukuthi umuntu lo uthini umuntu lo yena uziphatha kanjani kambe bakithi shua abanye abantu yabuzibonela ukuthi hayi lo muntu nje uzidlela ama-popcorn wena ufuna ukulandela umuntu ozidlela ama-popcorn o lo muntu nje uzilambele ubuye kulento nje ukuzothola inzuzo bantu bakithi kasivukeni nanti ibandla lenu elenza intando kaZulu njalo eselidalile ama-systems a-make sure ukuthi uZulu wakithi uprotected uvikelekile kubahuquluzi ebandleni lemthwakazi Democratic Alliance akula corruption asiyitolerate siyayenyanya vele i-corruption silibandla eli-transparent that is why ama-resources ethu siyenelisa ukuwagcina that is why yonke imicimbi yethu zonke into esizenzayo ubona nje zihlelekile ngoba imali zabantu ziphatheke kahle so mthwakazi kandaba sidala ibandla labantu sidala ibandla elilobuntu yilo ibandla lakomthwakazi lele liqotho ungabi le ndaba laba baxokozelayo vele ma kungena into eyiyo bakithi kutshiselwa abantu abaningi kuxokozela abantu abaningi kuthiwa khona phela kazikhonkothi emileyo zikhonkothi ehambayo siyahamba ma sihamba kumele kube labakhonkothayo kuqakathekile khonokhyala ngithanda ukucela amaqabane emthwakazi Democratic Alliance ama-members ngiyakwazi ukuthi you respect liyahlonipha maningathuka abantu kasibavumeleni abantu batsho izifiso zabo ngoba leli libandla labantu yikho sisithi phela siyi-democratic alliance abanye bathi hayi kathi i-alliance ngoba phela i-alliance uqala ukulizwa lelo bala wena ubona amabandla ebambana abantu bakithi ma bebambana sithi i-alliance of abantu bakomthwakazi le yiyo i-alliance yakomthwakazi elande ukuzokhulula umthwakazi elande ukuzoletha ingqubekela phambili yakomthwakazi asiyekeleni ukusapota abantu abangelandaba lathi asiyekeleni ukusekela abantu abafuna ukusisebenzisa siyabona ukuthi abantu bakithi basebenziswe njani kubozanu kubo-MDC angikhulumi lokho kunye okungama-pressure groups abantu bakithi basebenzisiwe abantu bakithi inhliziyo zabo zibuhlungu thina silibandla elizopholisa inhliziyo silibandla elizotshengisa abantu bakithi ubuqotho so sengijile ukuthi silibandla njalo okwesithathu elifuna ukubona ukuthi liyadala amathuba emsebenzi abantu bakithi sisakazekile sigcwele amazwe wonke but into engakutshela yona ukuthi abantu bakithi bahlelekile abantu bakithi bafundile abaningi ubabona behleli umuntu wakithi phela ngafunda akaphapi njengabanye sibaziyo umuntu wakithi uyafunda abe lobuntu abe sebantwini ahlale ebantwini aphile nabantu silabantu bakithi abafunde kakhulu abanama skills silabantu bakithi abanezimali who are willing ukuthi batshale imali badale amathuba emsebenzi kodwa lokho bangakwenza masibambile ama local councils sibona ukuthi MP ngabakithi ungabi nendaba lokuthi siyabe singena and okunye abantu bakithi mfuna ukulilimukisa into eyodwa singathatha umthwakazi wonke ngale abantu laba basihlukumezayo babe sebengasela 2/3 majority ukuthi imithetho eminingi edluliswe siyabe sesikubambile khona okuyana okunye abasincindezela ngakho babe bengeke bakuyenza njengamanje ukuthi abantu abakhululekanga ungakhuluma uyagongodwa ungakhulunywa ungakhuluma uyalandwa ebusuku ungaba ingxenye lebandla elithile uyalandwa ebusuku ungaba ingxenye yebandla elithile sokuthiwa wena uyilokhu uphiwa amagama ngalokhu ngoba akunye singakusoli abantu bakithi laba balenzondo uyabona abantu mabedalelwe enzondweni kuba njalo umthwakazi omuhle kodwa thina njengebandla lemthwakazi Democratic Alliance silibandla lesineke sifuna ukudala imisebenzi ende sizoyidala njalo imisebenzi ngokufaka abakhokheli abaqotho good negotiators abantu abazoba kwazi ukuthi bahlale phansi bahlele imisebenzi ubulawayo uhlakazekile ubhilizekile kulamgwaqo lithube elihle lokudala imisebenzi lona leliyana abantu bakithi bazimisele ukwenza intuthuko kibo cha akulabandla eliqotho akulabandla elimela abantu bakithi ngokwenene yikho imthwakazi Democratic Alliance ithe iphakame ilwele abantu bakithi ilwele amalungelo abantu bakomthwakazi sifuna ukubona ukuthi khona ezempila kahle ziyathuthukizwa mthwakazi omuhle nihlala ngisho ukuthi ukungaphatheki kupolitika yikuba yisiwula ukungaphatheki kutheno vote yikuba yisiwula ngoba abanye abantu bazovota bethu usubani bese besebenzinikeze amandla wena udecide ukuthi process yangkona ungayilandeli uzithola ukuthi uzofuna ukuya esibhedlela akula mithi uzofuna ukuthi khona maybe unkosikazi aoperatewe akula mchina yokuthi abantu bakithi baoperatewe kuhle ma usala ukuthi umuntu abelethe ngokwemvelo sometimes abantu abaningi abantwana abaningi labo mama abaningi bayafa kwelika mthwakazi ngendaba zokuthi akula mchina and enye into elandelayo le medication iyashota abantu bakithi bayafa hathi because kuyabe kumele bafe ngoba kakula maphilisi endokunye abantu bakithi bayafa ngoba dokotela abasebenza komthwakazi ngoba sivumele abanye abantu ukuthi basiphathe abazwisisi ulimi lwethu so bengazwisisi ulimi lwethu umuntu uyakunika the wrong prescription and abanye vele kabalani labantu bakithi balande nje ukuzoyenza imali endaweni yakithi ngakho mthwakazi kasiphaphameni uyazi ukuthi akula makhelwane ongakulungisela indawo yakho ngaphandle kwakho akula makhelwane ongakuhlanzela indlu yakho ngaphandle kwakho mthwakazi ngakho kasivukeni kasiphaphamenini sibona ukuthi indawo leziyana siyazithatha ikakhulu singabamba amakhansela abe ngabantu bakithi abaqotho abe mthwakazi Democratic Alliance hayi lawo mabandla akhokhelwa ngabantu abaclueless they can't even abangeke bakhuluma lokho engikukhulumayo ngoba kabakwazi lokuthi kwenzakala kanjani abakwazi bakwazi ukuthuka bakwazi ukugxeka bakwazi izinto ezingasile nje izinto ezingelabuntu mthwakazi nanti bandla lakho elilabantu abakwaziyo lezinto esizithembisayo ezinye zangkhona vele siphezu kwazo siyazenza manje njengemthwakazi Democratic Alliance asidingi ukuthi size sibe in power to create imisebenzi for abantu bakithi we can create imisebenzi for abantu bakithi okusalayo nje ukuthi sibambane njengesizwe all we need is unity and the unity of purpose ungaphombi ukubambana nje leyinye into obonayo ukuthi hayi lokhu asikokubambana kule ngqondo bambana nabantu abale ngqondo hambisana nabantu abale ngqondo ungaphombi ukulandela wonke nje amabandla mthwakazi ke ngunceba indlebe izano PF it has been more than 40 years ilokhu ikhuluma ngentuthuko kambe abanye baze bafa bengayibonanga leyo ntuthuko i-MDC sokule more than 20 years ilokhu izoletha inguquko sibonile na inguquko in fact bayaphanana imhlaba baya tshontsha izimali kunenge ukutshontshwa okwenziwa yi-MDC. That is why iBulawayo Residents Association ike ngomunye umnyaka yahlasela kakhulu amakansila e-MDC kwatholakala ukuthi bebephanana izitendi zabantu bakomthwakazi bevela le Mpumalanga bephanana izitendi zabantu bakithi ngemali nje intengo echiphe kakhulu la manje basakuyenza. So kasingarojwa kasifake nini abantu bakithi asifake nini abantu bakumthwakazi kanti siyoze sivuke nini njengesizwe sifuna ukuthi kwenziweni. Nanti ibandla libambe ngezandla zombili ulaleleli kutshoyo thina sithi hayi silalele sikutshoyo usibone lokuthi sisebenza kanjani uzobona siphombe thina ukuhamba sikhonya sibanga umsindo siyemahofisini utoyitoya usiyemahofisini bayathatha lapho amaphepha akho bawadabule bawaphosele ku-dustbin futhi after 7 years uzobulokhu utoyitoya yikho kwaziyo kuphela uhambe ufuna ukuya-attack i-police station begcine bekudutshulwa abantu bakithi begcine belama-criminal records ayisiyo political but ezokwenza lokhu thina sithi sesikhulula umthwakazi it will be freedom for real hayi into lezi zamahlaya ukuthi umuntu uyahamba ayohlasela abantu abathwele imbhobho yena athwele izitina bantu bakithi liyengwe liyengena kuma-private properties abantu kuthiwe in the name of demonstration asiphaphamenini ibandla kalikhokelwe ngabantu abakwazi ukukhuluma iqiniso aba how many referendums i-UN wareceiver wena ubona ngathi i-UN izothatha abantu abangekho serious so nanti ibandla eli-serious thina siyasebenza and futhi sisebenza kanzima njalo futhi akekho muntu ozosethusela akudala besethusela kudala besithembisa ukusibulala kodwa-ke ma bengasibulala bephiwe amandla ngusathane wabo thina ibandla likamthwakazi Democratic Alliance lizoqhubeka ngoba libandla labantu elilande abantu so lokho engisaya phambili ukuthi sifuna ukuthi bakithi amadolobho ethu athuthuke kambe ma ungena kuBulawayo kungani kusekhaya imigwaqo yangkona ilamagodi inkalakata ukuthi uyangena phakathi uvika imota phakathi imota ivirini ingangena phakathi khona phayana awusokukwanisa ukudlula amasuweji kugcwele amasuweji everywhere kunuka ikaka abantu bakithi bayafa ngekhorela akunyaka bakuripoti ngoba bayakwazi ukuthi yibo phela abaphetheyo baningi abantu bakithi bafile luveve laphana akulanto ekhulunywayo ngabantu bakithi ngoba abaphathe silabo ngabemzini bakhona abantu bakithi bagqibelekile ematshetshe ngale esigodini akula muntu okhulumayo ngoba siphethwe sibuswa ngabantu bemzini lathi njengemthwakazi Democratic Alliance sihambile enkantolo zabo lokho bebambile ikhesi yethu sinikezela ama-lawyers ethu umlando wokuthi abantu bakithi labana abagqitshelwe ematshetshe mabagejwe up to today i-court ithule ngoba ikhoti zangona aziphathwanga ngabantu bakini o-MP labo-councilor sobantu bakini so mali sifa abanandaba nani ningabazukulu lina kumele likhulule ilizwe lakini libone ukuthi ilizwe lakini liphathwa ngabantu bakini kasizithembe thina njengabantu bakomthwakazi kodwa singathembi iziwula asihlakaniphenini umuntu mayediwoza ku-political party yami buza ukuthi i-political party yangkona izongenzelani what is it that particular political party is going to do for me mthwakazi omuhle kasihlakaniphenini let us be wise let's just I'll be just back shortly because amalayitsi ethu lapha nama technicians they are working on something I'll just be back shortly to continue so le discussion yethu izaba in 2 segments thank you very much just stay on the page so that we sort this mess kuyatholakala siyakwazi ama problems ombani yase South Africa kukhana abethile so ake sime mbitshana ke sivusi igenerator yethu laphana sizobuya back mthwakazi omuhle sinathamaza.